ngā whīra anō he moana, ka karekare, ka marino, kia kaha tonu koe Aotearoa. Kia manawa tīti, kia manawa nui, aha kua te aha, he matua mō hio koe, he waka eke noa.